Kei te whakamihia nā rātou ngā whawhati tata, nā kumihana o te whanganui a Tara, o tira te reo irirangi o te motu mō rātou e whakamōhio atu nei i ngā karere o te wā, whai muri te ru i hau kerekere nei te motu. I te rohe e whakapai ana i ngā mahuetanga o te ru, kua huri anō te aro ki ngā waipuke whenua o te wā, kei a Eruera Rerekura ngā whakamahuki.
Kei te tuku mii te koromatua tuarua o Poneke ki ngā rōpū i tautoko i ngā moreu o te ru enua.
Other agencies in the CBD have taken on that Māori approach where they've opened their doors, had the cup of tea there waiting, so places like Biz Dojo and the Lowe's and Fishers, which are next door to the Anglican Cathedral here in the city, have both done that. You know, there were mattresses there, it looked like a marae. To me, it was a marae.
Kei reira oki te marae o Tapu Taranga, e wā i Wakaruru au.
But they know that Tapu Taranga, for example, is there, and they can go there just for a cup of tea, a decent feed, and there'll always be a mattress and a warm blanket.
It's mihi to the haukainga at Tapu Taranga. You know, it's wonderful, the whānau out there in Island Bay, and I know those southern suburbs have been, you know, really impacted by flooding and also just the ongoing wobbles.
I oe ko tana aronga matua ki te āpuri o Kai Kauda.
I've been working the phones, dealing with whānau who are concerned about loved ones and also loved ones who want to get out of Kai Kauda. And, you know, we're talking about a lot of disruptions, disrupted transport links, isolated whānau, and, you know, it's just important that we try and reassure everyone at this time.
State Highway 1 from Seddon through to Cheviot is an incredibly bad way, and you've heard the comments from the Prime Minister and Gerry Brownlee about that, and there's no question there's several slips there. You've got roading that's literally being moved, and very serious issues there.
Engari, kaori te Premier i te mōio, āia ka wātea te ura i matua.
It's very hard to know. Hopefully that would include everything we have to deal with and everything that everybody else has to deal with, but it's just difficult to tell.
Nō reira ko te take nui i nai nei mō te iwi ki te Whanganui Ātara nei, ko te waipuke o ngā rori. Hei tā te kaunihera o Poneke, me nō tonu ngā tangata ki o rātou kāinga, kawe āre i ngā uarai. Eruera Rerekura, te karere.